na bo hat ana sinyetsa mampo anga le serila me a anga akano hela ke gale ba sokola ha ya ba rapela la chabala dikela tjale ke nako ya khotso
emhlawa.
Deep and mountains so high.